Thank you. guanyau xetuan na xunga Bukam tu adubana mamane wala warobu no papeli malafu Wanreta waparantiani Amzia mama emba hey mama hey Zia babo Mifanye
Yeah.